Celebrity Scoop. Wafahamu mastaa wa filamu na watu maarufu duniani.
You do not put yourself in a position to get in competition with the 14-year-old.
Kila Jumapili, saa 11 jioni, hapa TV One.